Abree nyinaa mi wura ne hia me no. Na me gusu a make kan somewhere nguma edikai me kenkan ni nyinaa. Na mi siesie nyame asem wo de amayen afim se meti nyame ne. Na me diso maye setia mu nyangupo me bre so. Na me hwese ne a osofu panyini ele de mamienu nom so ya sofu hofuni any finihat. Na won NSS was so nyamia pamadaka. Won ene won ho kwa se osom ohwemu biribia ento wo mo. Na wo mo nso tiboni mu. Om tiboni mu. Asorifie ho ema ebeba be adwuma wa asorifie ho woni mayi da nyamia foria wasiesie ede ama woni a esese wahyehye we ne kosofo ho we yo she foria we ye boni ho foria ta afɔrebɔde ani nyinaa so a wabusu na won so ani nkrɔfo a wo som onyame fie na ɔko aba na ɛsɛ sɛ wo mkɔfa apam adaka eba wo ne wo ho kwase wo som na ɔkɔso apam adaka mu a ɛdi nkuguo abrɛ onyankopɔn nkrɔfo ntimi bɔmpa ye na mi siesie asɛm a mede bɛma onyankopɔn asafo no ɛwɔ manopa empire bomu ne ɛfrɛ ne sɛ morning devotion ɛwɔ Addis Ababa, Ethiopia, and an army was Abram. Timigusu a me bomb pire nan, and a juno buyer. A bringing an nura nu yamme. Onon wat to and sa freme abba nifie, wa yamme son fua meti, and a buyer near yam painso. Say meti, nene, now fe washa me say menka, near matianin in anchere, then crofo. Enti abre nyinaa ne amaye ne se meti me ho mamma no se adwenye krong krong na afei mesiesie me ho e de am otri ni ni no nkoa na me yesa na mesiesie me ho de mamme urade a emre bia opeso ne mekasa na meti emre bia opeso da bibia di kire me no meti na afei me nyate a na sane a waka no na me de ama ne nkrofo te sane ye ya sa jumi e baaye no no abre nyina miura no ehia
Why am I so far from you?